Bekukuhle kutselile endzaweni yasemfonjeni enhla nakahoho ngesikhathi umngane nkosi Guduza aqinisa buhlobo nebukhoti bakhe emkhathini wawo emalangeni kanye nebakamkhonfo lapho khona umngane nkosi abelobola inkosikati LaMkhontfo. Lomsebenzi ubusiswe kuba khona kwenkosikati yesilo semhlaba make langangaza sikodlo bantfu benkhosi kanye nemakhosikati abo bantfu benkhosi tihlobo nebangani kanye nesive bebanyathelana kulomsebenzi kutohalalisela yena umvane nkosi Guduza kanye nenkosikati LaMkhontfo. Ula kanye nemakhata lebekashubisa umkanja akuba uphatamisi nakancane lo msebenzi loqhubeke lati lawuhlala kunina lilanga etinzabeni kubika Zodwa Dlamini nginathabiso Dlamini sisenfonjeni enhla nakahoho.